diaspora ndakakunyorere tsamba hauna kana kushandura
Chifire bauya namutakura zvaya music kushaya ande mudara
dzerudo dzinonakidza kunzwa.
Thank you.